Sigand Nyamgondho wuod Ombari, maendi en achiel kuom bende thunduluo manodak ignigo maderom 100 kata 700 mosekalo chien e alworano endi mar Nam Lolwe, kamoro ni Nyandiwa ei Gwasi ei Suba. Nyamgondho wuod Ombari ne wuok e anyuolano endi mochando ahinya kata bende magwonyore gi pado, to gino endi manonyalo kelonegi mogo e mesa ne en mana kagidhi e kiluwa mar nam mi gichiko kanyo endi gino miluongo ni mgondho, wira manonene tich maduong' e jireno endi. Nyamgondho noero dhi odhiambo kodhiambo kendo nochiko migondho mare kogino ni samoro wang' noyudie gimoro bang'e. Bende ne en jagono endi mawuotha wuotha e dho wedhe mondo bende oyud gino endi monyalo chamo. Maendi omiyo bende nokosik kamoro achiel, nosiko kowuotho bende omany gimoro odog godo pacho, nikech kiluwa mar rech ne en gimoro maduong' ahinya e piny luo, to moloyo ne jogo eki manodakie alworano endi mar Nam Lolwe. Chieng' moro achiel godhiambo ka bende nochiko mgondho mare, Nyamgondho nodhi mondo bende oywa mgondho oko, to kanowinjo pek mar mgondho to nobedo gi wuoro ahinya mi noparo ni omako rech maduong' ahinya. To kanogole oko, noyudo ka en dhano madhako mi luoro nomake mowacho ni mondo bende odwoke e nam. To dhako niendi noloso kode magitimo winjruok ni mondo gikendre, okawe kaka jaode motere pacho. To bende ne gitimo singo kapok notere pacho, mong'iso Nyamgondho ni abiro miyi gimoro amora midwaro mak mana kik ing'is ng'ato kuma bende igola. Maendi notimore kama mi Nyamgondho kao nyako niendi motero pacho bende kaka ne giwinjore motelo ne mano. Bang' kinde manok ahinya, Nyamgondho nobedo gi mwandu miwuoro e malich ahinya machalo kaka dhok, rombe, diek kaachiel gi gwen. Maendi nomiyo Nyamgondho obedo gi ng'ayi e chunye mi nochako timbego eki mag mer koda medo mon, ma nochwanya ahinya miyo chande mopenye ni ang'o miyo itimo kamaendi. To kane Nyamgondho winjo kama, to nong'ise ni in dhaka dhaka mabende nakwanye nam niendi, inyalo loso koda nade niendi. Bang' winjo mano, iye nowang' ahinya. Wira Nyamgondho noketho singo mane giketo ka gin e nam seche mane girade ochielono mokwongo. Omiyo nowuok moluwo yo modok e nam kama bende nogolie. Bang' mano, mwandu duto te mag Nyamgondho, dhok, diek kaachiel gi gwen gi rombe noluwe mi odok kode nam kucha. Kane Nyamgondho neno kamano endi, en bende nowuok achiel kachiel mondo mi olu jaode kama nodhiye. To kane ochopo machiegni gi nam, to noting'o dhoge mondo oluonge. Gi kanyo nogo, Nyamgondho nolokore yien mineno nyaka kawuono e piny Gwasi. Kendo bende gigo eki kata kuonde mane dhoke ka onyono pod nitiere nyaka chire kawuono. Kama rombe nonyono pod nyalo ne nyaka kawuono. Maendi jomoko yie, jogo malemo, joma go ndagla, jogo majuoke oyie ni
Nyandiwa dala, Nyamgondho wuod Ombari okwanyo awi.